Te aroha, te whakapono, me te amimarie, tātou, tātou e.
Nice push.
Harlem Shake. Yeah.